Bene data dusangiye kwizera inshuti z'umusaraba ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu haraheze igihe kitari gito tuganira canke ndabaganiriza kugaruka kwa Yesu nkuko twavyigishijwe nkuko tuvyizera nkuko twabibwiwe nkuko tuvyigisha kugaruka kwa Yesu uko bizoba bimeze gutegeka kwiwe kw'imyaka igihumbi uko ubwami bwiwe buzoba bumeze ibintu nk'ivyo ico ni kibazo kiba kirajishinga abantu b'Imana bose uhereye muri kahise mu isezerano rya kera murazi yuko ya ngo hariho nabo uyu munsi baciteze kuza kwa Mesiya kuko batemera ko uriya yaje muri buriya buryo yari Mesiya intumwa ziwe zimaze gutahura ko ari Kristo murabizi ibibazo bamubaza badahengeshanya byari igihe azoshiriraho ubwami bwiwe igihe azogarukira kwima ingoma yiwe gutegeka nkuko bivugwa bon rero kimwe ya nk'abari batonye kuri we bumva nyene ategetse ategetse abategetse nibo baba bategetse kuko nibo batoni biwe nibo baministre biwe nibo bantu bamwegereye mu yandi majambo ubutegetsi bwiwe bwoba buri muri faveur yabo kuvuga bwobagirira neza bogubwa neza muri ubwo bwami ubwami bwawutegekwa n'umukunzi wabo ubwami bwawutegekwa na Kristo yabanye nabo muri buriya buryo rero natwe tutari turiho imyaka 2000 iheze dufise uko kwizera kandi turindiranye igishika uko gutegeka ubwo bwami bwa Kristo igihe azogarukira gutegeka kugira ngo tubeho uko twigishijwe uko twasomye uko twasomewe ko bizoba bimeze igihe azogarukira igihe azo kwimira ingoma ye rero icyambere nashaka gutangurira ko no gusoma amasomo agaragaza uko ugutegeka kwiwe kuzoba kumeze ugutegeka kwiwe kuzoba kumeze gute ivyo turabibona dusomye muri Zaburi igice cha kabiri turabisoma muri Zaburi igice cha kabiri ndayisoma yose munyihanganire ndayisoma yose igice cha kabiri cha Zaburi mwihanganire ni bibiliya imaze imyaka irenga 18 ndayikunda cyane igice cha kabiri abanyamahanga ni iki kibateye umuvurungano n'amoko yagiriye ingingo iki iby'ubusa abami bo mu isi baragomoye n'abakuru bahurije ingingo hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta bati ngo ducagagure imvuto batubohesheje dukure dute kure ingoyi badushizemo umwe avyagiye mu ijuru azoba twengera mu ijigo umwami Imana azoba kengera maze azobabarira n'uburake bwiwe azoba teza ubwoba uguhambara kwiwe gukomeye ati ni jewe niyimikishije niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umwana wanje umugwa wanje wera ndavuga rya jambo rishinzwe Uhoraho yarambwiye aturubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye nsaba nzoguha amahanga azabe umwandu wawe n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Uzoba vunaguza inkoni y'icyuma, uzoba menagura nk'ikibumbano. Noneho rero mwabami, nimuce ubwenge, mwabacamanza bo mu isi, nimwemere kugirwa inama, musaba Uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda agashitsi, mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa, hahirwa abamuhungira ko bose. Aka iri somo niritwereka ubutegetsi bwiwe uko buzaba bumeze, ubutegetsi bwiwe azotegekesha amahanga inkoni, uzobategekesha inkoni y'icyuma, uzobamenagura nk'umenagura ikibumbano. Mu ntango mwabonye ngo abami bo mu isi ngo bagomoreye hamwe, bahurije hamwe ingingo yo kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta, bati nimuze ducagagure imvuto ya badushizemo, iminyororo badufunze tuyicagagure, muri make twidegembye. Uri kurasoma aya majambo kuko ubona umwami ategekesha inkoni y'icyuma, wanashaka reka dushireko ngo atamuwe ku bushake bwiwe, uteye kubiri n'ugushaka kwiwe nta mpuhwe, ahubwo ivyo bariko barakora imigambi bacura bavuga ngo abatwengera mu ijigo ngo arabakengera. Rero mwitangazamakuru uyu munsi bavuze ngo uriya mukuru w'igihugu ategekesha ukuboko kw'icyuma canke inkoni y'icyuma, baba bashatse kuvuga ko ari umunyagitugu, umudiktateur, mu yandi majambo n'umutegetsi mu gihugu ciwe hakogwa ivyo ashaka gusa, uwashatse arakira, uwadashatse arapfa, ibibaho vyose muri mu yandi majambo nta demokrasi. Baba bashatse kuvuga ko ata demokrasi iri muri ico gihugu, baba bashatse kuvuga ko uwo mutegetsi nta demokrasi, ivyo ashatse n'ivyo biba, ivyo adashatse ntibiba. Rero iyi ni Zaburi igice ca kabiri. Hano umunyezaburi nimbari Dawidi yari ariko aravugishwa yari muri mwemu, avuga uzomukomoka ko umunago wo kugishitsi cya Dawidi muramuzi ni Kristu, azotegekesha amahanga inkoni y'icyuma. Iri ni somo rya mbere, ndasoma irindi somo. Reka nsome amasomo ya nk'atatu gusa. Je mu vyahishuriwe Yohana, tuje mu vyahishuriwe Yohana igice cya kabiri murongo wa 26 n'uwa 27. Aravuga ngo vyahishuriwe Yohana igice cya kabiri murongo wa 26 n'uwa 27, haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icyuma nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Azoyaragiza inkoni y'icyuma, unesha inkoni y'icyuma. Iyo jambo mwitangazamakuru uyu munsi canke mu isi y'uyu munsi bavuze ku muntu ategekesha inkoni y'icyuma canke ukuboko kw'icyuma, muramaze kuvyumva, baba bashatse kuvuga ko ata mikino, nta negotiation, nta ivyo ashatse n'ivyo bibi. Ugize amahigwe ushobora kumukonvenka nimba hari icyo ushaka ko kiba, ushoboye kumukonvenka umutima wiwe ukawuzuzamwo ivyo ushaka ko biba, aho biraba. Ariko utamukonvense, utakoze ku mutima wiwe, tayari wagiye wagurukiye kumugwanyaho n'ibindi. Igice cya 12 umurongo wa 5, igice cya 12 umurongo wa 5 c'ivyahishuriwe Yohana, haravuga ngo avyara umwana w'umuhungu niwe azoragiza amahanga inkoni y'icyuma, umwana wiwe arasahugwa ajanwa ku Mana no ku ntebe yayo umwana w'umuhungu azoragiza amahanga inkoni y'icyuma hano turiko turavuga nyine ubwo bwami twifuza dushaka kubona uko buzoba bumeze bibiliya nuko ibuvuga azoragiza amahanga inkoni y'icyuma kandi usomye zaburi igice cya kabiri urabibona ngo mwabami bo mwisimwe namwe bacamanze nimuce ubwenge muce bugufi mugumbire uriya mwami uriya mwana umwana w'Imana uwo yimikishije amavuta kuri Siyoni mugumbire muri bibiliya y'icyongereza havuga ngo kiss his son kugira ngo ntimupfe kiss his son mumusome cyangwa mumugumbire kugira ngo ntimupfe mubeho mutabikoze yoshavura yorakara kandi mugahonera mu nzira ubwami atamikino bon usomye mu gice cya 19 naho nyene harongera akavuga ya ivyubwo butware igice cya 19 katurabe ku murongo wa 15 ku murongo wa 15 aravuga ngo mu kanwa kiwe hava mwinkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icyuma bon mu kanwa kiwe honyene hava mwinkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icyuma inkoni y'icyuma inkota ikarishe iva mu kanwa ya nururimi cyangwa amajambo ibi amajambo amuva mu kanwa yonyene na ya hanyuma ubutegetsi bwiwe n'ubw'inguvu n'ubutegetsi bw'inkoni nyene y'icyuma iyo ukubitishije icyuma umuntu gukubita no gukubita inkoni n'inkoni nyene ariko none gukubitishije icyuma ubushaka kuvunagura so ya n'ubutegetsi bw'igitugu n'ubutegetsi bwa dictature n'ubutegetsi ni pouvoir absolu kuko kera ya histoire uko kera bategeka pouvoir absolu y'umwami kuvuga umwami ategeka uko abishaka iki kimujemo mu gitondo uwo munsi n'icyakora abasigaye abantu biwe n'aba exécutant ngo abashira mu ngiro ubushake bwiwe abashira mu ngiro uko ashatse nubwo bwami nuko ubwami bwa Kristo butegezwa kuba bumeze mwibuke yigisha intumwa ziwe gusenga yaravuze ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe ku isi nuko biba mu ijuru si ugushaka kw'abantu cyangwa gushaka kw'abategeka oya ni ugushaka kwa nyiri ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe ku isi nkuko biba mu ijuru si ugushaka kw'abategekwa si ugushaka kw'abari muri ubwo bwami ahubwo ni ugushaka kwa nyiri ubwami ku mwami bon ok noneho rero reka turabe ya icyatumye nongera kuganira namwe no kongera kandi kurabira hamwe mbega ubu bwami turacyaburindiriye nubuzoza bimeze gute buzoza ryari haheze imyaka 2000 Paulo ariko arigisha yaravuga ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye n'aba Petero abigisha muri kiriya gihe mukinje na cambe ukuvuga mu myaka mike inyuma y'igihe Kristo asubiriye mu ijuru ngo akakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye kandi ariko baravuga agakiza kacu karatwegereye baba ariko baravuga ubu bwami bari biteze aho Kristo azoza nk'umwami mu cubahiro ciwe mu bwiza bwiwe ari umwami w'abami gutegeka ukuganza icyubahiro byose ari ivyiwe nahaba niki ofete niki baba bari kubaravuga agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye none agakiza kari kabegereye muri za 50 muri za 60 muri za 40 imyaka 5-10 inyuma yo kupfa no kuzuka no gusubira mu ijuru kwa Kristo ya ako gakiza karaje cyangwa ntikaraza maze igihe sinzi ndabaganiriza kwihishurirwa nagize ukuntu Kristo yatanguye cyangwa se yategekesheje isi inkoni y'icyuma yategekesheje isi inkoni y'icuma imyaka igihumbi yose kuva mu kinjana cha kane gushika mu kinjana cha cumi na kane. Inkoni y'icuma maze igihe ndabaganiriza ndababwira ko inkoni y'icuma Kristo yakoresheje ari ubwami bw'Abaroma, ubwami bwagereranya icuma, bwagereranijwe n'icuma mu mahishurirwa yose Imana yagiye ihishura kazoza k'isi igahishurira abantu batandukanye. Ubwa mbere ihishurira Danieli bicishije mu mwami Nebukadineza, yabanje guhishurira umwami Nebukadineza. Umwami Nebukadineza, umwami wa Babuloni, ba Danieli ari nyagano muri Babuloni. Ya ufite yaragahambaye icyo gihe niwe yategeka aho civilization zigera hose, kuvuga aho abantu aho ubusirimu bugera hose, aho hari aho imiji igarukira hose, niwe yategeka isi yose nk'uko uyu munsi dufate ya byo bimeze. Ubwami bwa bufise influence ku bundi bwami bwose bwo mu isi. Rero kuri Nebukadineza byari birenze kuko nta demokrasi yari ihari. So Imana imuhishurira kazoza kisi ihereye kuri we, kuvuga ubwami buzogenda bukurikirana butegeka. Ubwami bugira kane neza na neza n'ubwami bw'Abaroma, kuko ubwami bwa mbere bwari ubwiwe yari Babuloni, ubwami bwa kabiri bwari ubwo Abamedi n'Abaperesi. Inyuma y'Abamedi n'Abaperesi abandi bakurikiye bakomeye n'Abagiriki, hanyuma Abagiriki basubiriwe n'Abaroma. Nibwo bwami bwa kane. Ubwo bwami bwa kane urashobora kubyisomera muri Danieli igice cya kabiri cyagishushanya umwami ya Rota, hanyuma Danieli akamusobanurira ibyacu. Urashobora kandi kongera kubisoma muri Danieli nyine igice cy'indwi, aho yeretswe ufite ni version yindi, kuko Imana niko ikora ubutumwa buhambaye nk'ubwo igenda ibusobanura mu bice bitandukanye, muri version zitandukanye, ibushije ku bantu batandukanye kugira ngo bugire credibility, bwizegwe, bube ubutumwa bufashe bitaciye mu kanwa k'umuntu umwe, none bikaza muri version zitandukanye mu buryo butandukanye. So rero yongeye kandi guhishurira Danieli ivyubwo bwami buzotegeka isi. Igikoko cya kane muri iyo version, muri izo ndoto, igikoko cya kane cyagereranya ngo ubwami bwa kane cyari giteye ubwoba kurusha ibindi byose byabanjirije bitatu, ngo cyari gifise amenyo maremare y'icuma, mihaha y'icuma, niyo cyatabaguza abantu. Uba icuma ubwa mbere version y'umwami Nebukadineza, ubwami bwa kane bwari ubwami bw'icuma. Hanyuma iyo version nayo ije gukonfirima ihishuriwe Danieli, igihugu cya kane cyari giteye ubwoba, amenyo yacu yari maremare ngo y'icuma. So kandi Kristo yabayeho muri periode mu gihe hategeka ubwami bw'Abaroma. Twamaze kubona ko inyuma ya Babuloni ubwami bwakomeye bwari ubw'Abamedi n'Abaperesi, bwabukurikiye bwari ubw'Abagiriki, ubundi bwakurikiye bwari ubw'Abaroma. Rero Kristo yavutse ku ngoma y'Abaroma, Abaroma nibo bategeka. Ariko aranigisha yabatanga ko akarorero nko muri Matayo igice cya 20 ku murongo wa 25 murashobora kuvyisomera. Ariko aravuga ati murazi yuko abategetsi b'abanyamahanga bategekesha amanyama, bategekesha amanyama, muri make barakandamiza na gahoturu. Niko bimeze, niko bakora. Urumva abategetsi b'abanyamahanga. Rero yavutse kuri iyo ngoma y'Abaroma, kuri ubwo bwami bugira kane. Ubwo bwami nyene nibwo bwamubamvye, ubwo bwami nyene nibwo bwamwishe. Ariko kandi ntimwibagire ko ubwo bwami ari bwo bwakujije izina ryiwe rigera aho Petero atashoboye kurishikana, kuko bamwishe rugikubita. Ubwo bwami nyene bw'icyuma bwagereranijwe n'icyuma inshuro nyinshi mu mahishurwa atandukanye yahishuriwe abantu batandukanye. Noneho uwo mwami nyene ari we Kristo yavuzwe henshi na ba Yesaya ubutegetsi bwe buzakubitugo vyiwe sido suite azotegekesha mahanga ngo n'icyuma abahanuzi bose bagiye bavuga noneho uwo mwami Kristo avuka kuri ubwo bwami bugira kane bugereranywa n'icyuma iyo nkoni y'icyuma rero niyo yakubitije amahanga mu yandi majambo niyo yakoresheje mu gushira izina ryiwe hejuru ivyo namateka yabaye ni kahise kazwi umwami Constantino mwese murabizi akizwa vyose bigahinduka kuvuga histoire igacihinduka umwami w'umuroma cyangwa se kaisari yabafise amapete anesinzi niba no yita amapete yamuha ububasha budasanzwe ku isi ku buryo yafatwa nk'imana kimwe yari umugaba w'ingabo mukuru akongera akaba ari bafise ijambo rya nyuma mu bucamanza no mu bindi byose ubutungane bwari mu maboko yiwe ibyo yari afitiye mapeta abiri byo bita consuire na tribune hanyuma akongera akaba yari pontifex maximus mvuga umuherezi mukuru w'idini rya leta icyo gihe idini rya leta yari imana idatsindwa imana zuba rero akijijwe ya namwe murabyumva so uwo muherezi mukuru w'idini rya leta idini rya leta yari hinduye ijya ba Kristo nibaza ko ayo mapete yose ariyo Kristo yari akeneye ugiye gusoma uko Kristo adekriba uko bamuvuga ubutegetsi bwiwe vya binyabugingo bine na bakuru 24 uko bavuga ubutware n'ububasha n'icyubahiro n'ubushobozi byose ni vyawe urabikwiriye kuko wacunguriye Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose musome mu vyahishiriwe Yohana so ubu bwami murazi neza ko ya bamaze gufata decision inyuma ya n'inyuma ya Constantino amaze kuhava inyuma yiwe nk'imyaka 50 gutyo kuduga mu 380 na byashizwe ku mugaragaro ko idini rya leta ribaye iry'abakristo kandi ko uzoza avuga ibitandukanye n'ivyo azohanwa guhanwa icyo gihe ko ari ukwicwa bafata ingoro z'ibyigwamana barazimenagura barazisenyagura abaherezi b'abapagani batemeye kuyoboka Imana bahera kwicuma ivyo vyarabandanije bigera no kuri ba Charlemagne biraza bigera no muri empire y'abadagi abaherezi cyangwa se abagabane nyina abaherezi abapretre b'abapagani baricwa ivyo ni ibintu bizwi so singaruka kuri ivyo byose ariko aho ya nukubereka ya sura y'ubutegetsi bwiwe muri Danieli igice cya kabiri sinshaka kuba tuta amajambo cyane kuko nshaka ko mugenda musemura gato kuko nzobandanya n'ikigo kizobandanya ariko ya uri kurasoma mu vyahishiriwe Yohana vyahishiriwe Yohana kuva mu gice cya kane kuduga kugera ku gice cy'icyenda ugenda ubona protocole yo kuvuga ibyagiye biba imbere y'uko icyo gishika kuvuga imbere y'uko umwami w'umuroma kuvuga umwami w'umuroma ari yo nkoni y'icyuma yiyegurira Kristo mu yandi majambo iyo nkoni yinjira mu kuboko kw'iburyo kwa Kristo imbere y'uko ivyo biba ofe turi kurasoma ibyahishuwe Yohana guhera mu gice cya kane kugera mu gice cy'icyenda ni protocole n'ibyagiye biba uyu munsi sindabisoma singenda muri detail narabishize mu cegeranyo n'isi gitabo ya sindabivuga ariko ni ibintu biba n'uyu munsi ivyo biba tukabifata ibisanzwe ngonya muri yima ibiki je sais pas haba impinduka hanaha byagenze uko hari aba ba decisions uko igihugu runaka ariko ufite kwa ya dufata nk'ibi nk'amakaramite naturelle ubuhoho dusigaye meteo tuyimenya uraraba uti mu kwezi kuza itariki ni imvura izogwa ukitegura en conséquence aho nyamu yima ziba babimenya kenshi aho ibirunga biruka zavuruka babimenya bitararuka so urumva ni bintu uyu munsi ni bintu bya vyoroshe tubibona nibisanzwe peut-être n'icyo gihe niko vyari bimeze ababonye Constantino atanga umwidegemvyo wo gusenga mu gace yararongwe niba ari mu hari mu burengero bwa Roma atarabamperere bashobora kuba babifashe bisanzwe ariko iyo ntiyari intango yo kuramukwa cyange reka dufate ufite bon si kondaje muri detail ariko guhera mu gice cya kane ni protocole y'ivyagiye biba byashikanye ku vyabaye nyezina mu kinjana cya kane aho bwami bw'u Roma bwagiye mu kuboko kwa Kristo kubera ko umutwe wabwo amperero umutwe wabwo nkuvuga umutwe wabwo ubutegetsi bwabwo bwiyeguriye Kristo so ya gusa nababwiye ibyo byamaze imyaka igihumbi kuvuga kuva mu kinyana cya kane gushika mu cya 14 kuko mu cya 14 hachi hatangura iyindi revolution sinzi niba no yita revolution hachi hatangura ivyo twakwita renaissance urumva ko ni nko gusubira mu vya kera ariko noneho biza bifise ubukana navuze ngo tuzobiza ko ubuta la fois prochaine gusa mugisha cy'icumi imbere yuko umumarayika wanyuma avuza inzamba imbere yuko umumarayika wanyuma avuza inzamba umumarayika girindwi ari yariyo yari inzamba y'insinzi iyo nsinzi yatanguranye nyene muri make iyo nsinzi kuri kubizera icyo gihe kuko icyari kiraje ishinga Yohana intumwa barabizera ryari shengero baraba Kristo rero iyo nsinzi si yindi yari breakthrough insinzi kwidegemvya kuba bahambaye mu gihugu kuko ya ninzambi maze kuvuga mu gishisha 11 niko ubibona niko mwijuru bavuze bya binyabugingo bine babakuru 24 bavuze bati ya ubutegetsi ubwami bugiye mu maboko y'abana mu maboko ya Kristo bugiye mu maboko ya Kristo nabo yacunguye ufite ya ni breakthrough ni changement ni change so imbere yuko uwo mumarayika avuza inzamba hari umumarayika yaje kubwira Yohana kuko ivyo bitari bwabe Yohana yari kwaravyerekwa yari guhavagira ati aha iherezo rizogenda gutya ariko umumarayika ashaza kumuburira aramanuka araza azazanye agatabo aramanza ko zamubwira ati please sinzi ni aya majambo reka ndabe ko ari menshi sanze atari menshi ndayasoma ngo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi mu maso hiwe hasa n'izuba amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro yari afise mu minwe agatabo kazinguruye ashinga ikirenge c'iburyo mu kiyaga icibumoso agishinga imusozi asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga asemereye imituragaro ndwi itangura ituragara amajwi yayo kandi imituragaro ya nuko bon reka manuke umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru arahira ya okay reka tubandanye aho ndiko ndarondera nyezina sindahabona ya ngo ryajwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti genda wabire igitabo kizinguruye mu kuboko kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi njaho mu marayika ari ndamubwira kumpa ako gatabo arambarira tenda ugatsonsomere karakururira munda ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umu marayika ndagatsonsomera mu kanwa kansosera nk'ubuki maze kukarya munda hacika umururazi barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Mu yandi majambo ibyagira bibe umumarayika w'indwi avugije inzamba hano yaraje kubwirwa ko ritari iherezo. Ubirabye bisa nk'iherezo kuko ubwami bwo mu isi kuko niko bahishiye bavuga baserebra umunsi mukuru nimba ubwami bwo mu isi bweguriwe Kristo c'est la fin. Nicyo Yohana yararindiriye ubwami bwari bubwiwe buraje, ariko uyu mumarayika aza kumuburira ko ritari iherezo rya byose. Araza mukubimusigurira bamuha kariya gatabo nuriya muzingo w'igitabo tuzobivugana ko mutaha mu gice cya kane cya gatanu cyari mu kuboko kw'Imana kiri byagiye kuri ya ntebe hama wa mwagazi w'intama aza kugitora cya kitabo cyangwa se wa muzingo w'igitabo waruhomesheje ibimenyetso indwi. So rero ako gatabo ibyari birimo muri make ibyagira bibe niho hari handitswemo ibigira bibe ibiza ovide histoire ivyatezwa kuba kuva igihe runaka reka mvuge gushika kuri urya munsi insinzi kuba Kristo yabereyeho christianisme igafata urwego rwo hejuru ikaba ariyo isigara itegeka hano wumvirije impundu bavugije mu ijoro ariko uvuga uti ni umweru ariko azaramubwira ati naho biryoshe bagira baririmbe kandi nawe birakunezereza kumva ko bigiye mu maboko y'umwami wawe ariko birarura digestion spirituelle yavyo iraza gukururira ahubwo ukwiye kongera kuvugishwa ivya yandi moko menshi amahanga menshi indimi nyinshi n'abami benshi kandi niko bimeze bandi majambo ivyo vyaraba ivyo vyari gice ca mbere iyo yari gice ca mbere caraba abo ba mbere b'icyo gihe nyine aba hariho ayandi mahanga menshi ayandi moko menshi atari bwashikigwe aho christianisme itari bwakwiragire ntutiriwe de umuntu atiriwe avuga byinshi Amerika ntiyari bwavumbugwe swat bon rero nubwo butegetsi bantu b'Imana nuko bumeze nuko busa kandi ubwo butegetsi ariyo yanganje imyaka igihumbi tuzobanzanya tuganira yarabaye nuko yatanguye kandi bwari ubutegetsi yari pouvoir absolu na Roma imaze gutembagara babubandanije nuko yari pouvoir absolu kandi christianisme yari itegeko papa yari umutegetsi mu bandi christianisme yari itegeko ntarengwa uciye kubiri naryo yari erezi ko muri make ya uzanye ibintu by'ubuyobe warahanwa kandi nabi baguhana bihanukiriye rero uko niko yakoresheje inkoni y'icyuma ari mu bwami bw'abaroma mu kwigarurira isi no mu gukwiza isi icyubahiro cyayo izina ryiwe ryamamara hose rikaba ryaranshikiriye nanje nawe yaragushikiriye tuyihe icyubahiro tuzobandanya tuganire n'icyigo kirekire cyane tuzovugana mu buryo burambuye muheza yiko.